nagira ngo nkingurukire cyane ministri wa umukuru w'igihugu uri mu rw'abahoro yaraye yuguruje kabara gushobora no gushikano mu ndimiro zacu icyo nagomba mvuge nuko duteye intege kuri umugambi kimwe turakora kumvise yuko cyuvuga ari uko twese hamwe turi hamwe tubwize umwe mubwira ngo igihugu gishobora gutera imbere none rero nakajyo keza ndonse kugira ngo ngire n'abandi bene gihugu ko umuntu arimo arakora arimo ararima cyangwa arimo arakora umugaro wose bitera iteka igihugu haruhande yuko bishobora kumufasha agafasha umuryango bigafasha n'abandi bigatera iteka igihugu none rero nagomba nsabe ko ababa babishoboye nabo bokora bakarima abandi bagahingura abandi bakabaza abandi bakorora kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere kandi murabona intambwe tugeze ko ni nziza cyane rwose igikorwa cy'uburimyi kirunguka cyane kuko kitabacunguka abantu baba babikora ibi ndabimaze ku myaka 14 kandi kuva nabitanguye nibyo byanyigishirije abana hanyuma narubatsemo inzu hanyuma n'ubu abana barandanya kwiga hanyuma mu migambi tumwe turakora twivuza yuko mu nyuma bizova mu ihinguriro murabona ko indimiro tumwe turazagura kugira ngo zibe nyinshi kandi zitange n'umwimbu munini uyu murima ungana n'ihegitari 8 n'inusu ariko hariya twavuye ruguru tubashize ko ubu ndakwije ihegitari 11 muri uyu murima watanguye kwama ubu turagejeje toni zine z'inanasi ku ndwi intumbero ni uko tuzoshikira toni 5 ku ndwi kandi nibaza ko vuba tuzozishikira kandi kuva tuzishikira ibyo dushobora kumara nk'ikiringo kigera ku myaka nk'itatu cyangwa ine dushobora kurangiza izo toni 5 ku ndwi navuga mu wayene kubera ashobora gushikira tuzozirenza nk'icyo gihe rero umwimbu ubonetse turatanga akazi ku bakozi abazidandaza barunguka hariho n'abahingura abakozi bose hamwe bashika ku 50 urumva rero nk'abahingura baza kugura inanasi hano hariho abadandaza baza kuzigura hariho n'abazifungura kandi natwe turazifungura haruhande y'izo nanasi ibi byamwa ntituratanga kuronka umwimbu munini cyane ariko nabyo nyine murabona ko byamye kandi harimo ibiti bitari bike turibaza ko kuva umwaka uza nk'aya mango tuba dushobora gupakira imodoka kamyonete cyo gupakira ibyamwa by'amapombe mwabo nyine imyembe hajya haruguru nabo nyine si mike byageze ko twamura turamura turafisemo aya mapome cyo twita inovu mu kirundi izina naragihaye ni inovu mu gifaransa mu giswahili bacyita tufa mu cyongereza bacyita apple mu gifaransa nacyo cyitwa pome hanyuma turafise imyembe turafise imicungwa turafisemo mandarine harimo imidimu harimo metagafero harimo imitima y'imfizi mwabonye imizabibu n'amapapayi turafise muri rusange kumbura hari ibyo niba nibagira ariko harimo ibyamwa bitandukanye.